ngo hari amabi menshi yakozwe muri kahise hambere ngo n'abantu barasubiranyemo baricana. Iki gihe rero ngo nicyo gusabana imbabazi no kuzihana. Mu kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abarongoye ibimenyesha makuru akaba mbere yaciye asaba urwego sense kuvugana vuba bwango n'abarongoye amaradiyo yugawe kugira ngo ayo maradiyo rero asubire ku kivi nayo afashe mu iterambere ry'abanyagihugu.
Utegereza kuza urazi wanyu buraba yuko bimeze neza. Irega na mwebwe muri ko musarenza igihugu ubibaza yuko mugira cha leta bimaze kwinjirayo uza wuvuti dufashe ke maradiyo nayo afashe kugira ngo umwimbo duje kuruta bakore ibiruta. Nimurinda kudusaba kuko ni byanyu mugabo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Reka rero tuduzi ya cha leta kugira tubisabikanye twese tuca tumererwa neza. Cyenavuze ntazotera igihe dukoze neza twese turi ku runana n'umupatiri ahembwa na leta. Murazi bikorwa bikira bakora n'abafurera bugira by'iterambere. Murazi nk'umuntu yakira abamugaye hariho abakira abakihabwenge cyangwa impfuzi bajya abantu ntibari kubakorera leta gahego. None nk'abagiye ikigega cya leta kimeze neza uca uvuga uti mwebwe nta mushahara musaba murabagira neza mugabo nta mu muzigo reka namwe tubahe ibiborohereza gukora icyo gikorwa. Kavuga tuti abamenyesha makuru mwebwe namwe muriko murakora ikintu gikomeye mu gihugu reka kuvunika reka tubahe akaduga muzoza muri deplasama. Nibyo se bintu biba bisaza ni mu kigega ko twese kubera iki tuba turi kumwe nta n'umwe adafite icyo akora mu iterambere ry'igihugu kuko twe ntidushaka tuzasubira. Icyo ndababwiye cyo ndabemereye ni uko n'amatate twageze mu kahise tuteza kurondera igene atorerwa umuti. Hariho ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo ewe ndakubwire senesi ca mujya hamwe mwicarane murabingene mubitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi. Aga karakahise none ga yego ahantu no kwicana twicanye none byo turi twiko turabicana none twiyice tugaye akahise kacu ibyo twaradukora bibi bafate ibyo binyamakuru byicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngora kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu. Narigeze kubabwira nkuzeye mengali sanganiro yavuze abantu barara hanze kubera imbaragasa ibo banza ku ntambara ari mushikangaje ntwaro hagati ndumvise abantu bamaze indwizi ibiri barara hanze byarabananiye baravuze ati byarananira amagara buramatari ibyo bintu ni biki ngo ntavyonze iyo haba nkowe yacataha ora nagiye mu kicenda nagiye mu kirundo ndanumva bambwiye ngo mutama ngo niwatwigishije kurima ngo ntisokorera none byose ndabitwara muhiri waje ndabigenda bishobore ntambwira ubushikiranganji bubijejwe nti londerekere dushobora umwimbo ishikiranganji bw'ubudandaji birya ndababwira nti nta nawe batajejwe kubakorera ubushikiranganji bw'ubudandaji none bubereye hiki udashobora kurondera isoko umwimbo w'igihugu ntija ku kivi niho leta yaciye ifata ingingo ibyoroshye bya mbere turabona ko abagwiza atunga umenga ntibaramenya gucuruza reka n'abagwiza atunga bajya bari abakomisiyoneri gusa none n'aba nabo nyine bataguye ubu kuja mu mwimbo guhingura kugira iki kuko kare barondera isoko ya leta gusa mugo no munsi batari gukora hanyuma rero duca rufata ingingo twakwiza atunga abahumirije reka leta igura umwimbo duca rufata ingingo yuko ubu ni ukugura umwimbo w'ibigori ntagire umuntu n'umwe atagira ubwoba ibigori bigira biba kawa kera kawa muci bavuga ngo ni mukawa noneho n'ibigori rero ubu bagira bavuge bati ni mu bigori kuko leta izogura ujya mwimbo kandi ku buryo umwenegihugu adahomba kuko baharura wakoresheje angahe kugira urogi ikiro cy'ibigori uba ukoresheje ingufu zingana n'amahera angana iki ndacyavuga bati kuri aya mahera rero tuca tukungukira hariho inyungu yamezwe mu gihugu buryane hagati ya 10% na 20% ntarenga buryo urengejayo abayivye ukuvuga yuko bacha baraba inyungu wabungukira abaduce tubigura leta rimaze gufata ingingo yo kwizobigura buryare nico cyitiyo leta iri kwirakorera bene gihugu twaje tubona societe ya mbere yo mu kwiza tonge tivuga iti ahubwo tenzo vyigurira urumva yuko nawe abaje gusahiriza itunga ry'igihugu kuko murumva ya mahera niko azunguruka mu bene gihugu akagaruka kandi acatanga ikori acatanga ikori niya bishora hanze azozana amadevize igihugu niko kiduga ubu rero nibabona rero ibigori biguzwe umwaka uza ntawe uzobataka kurima ibigori bose bazoca bari babonye ibiraya biguzwe bose murazi ibiraya ingene bikenewe ngaho muri ibihugu duhana imbere genda murabe ikiro cy'ibiraya shaka uji Dar es Salaam ati Kinshasa ati Nairobi cyane hose muri ibihugu byose duhana imbere urabe igiciro cy'ibiraya nuvuga kare ntitwari bwa kanure ubu rero ko twakanuye turima dushora turonka amahera hanyuma twikenura biba bigenze neza leta rero ubwo turiko tuduga cyane cyane mu byo kugwiza umwimbo no kwipanga ku bikorwa bya leta kugira ngo umukozi wese wa leta abone icyo yamariye umwene gihugu nibijya nababwiye kubatondesha ni ikintu gikomeye cyane hagiye dutegereza kubatondesha bose umwe wese akora ikintu akavuga ati jewe nakoreye iki abene gihugu hanyuma icyo gihe umwimbo uzocuduka kuko leta ni komanda w'ibikorwa urazi bose twabona umutumba wose ofisi umukomanda w'abarimo ego no mosa amanita yake kwale bari bazikora ba fonctionnaire bo guhembwa gusa ajya ari windi mugabo bo hazotera igihe tuba tuti umwe ne gihugu niko kiyari mwe na nabonye abantu batabagara ibiharage abane bya magare umwarimu we ndimo kuri umutumba ndamubaza gituma umuntu atabaga ibigogore nibyo bigore byo nabonye byasa umuntu atabagara ino ni ho yari hiwe rumba chambaba none mu mwarimu w'indimo ajeje gukomanda barimwe yarabibonye ko bitabagaye kugira bose baje ku kivi ku rugamba ni byiza cyane rero namwe ngaca ndabatumirira namwe kugira icyo mumaze kugira ngo iryo terambere rize tugwize umwimbo mu bankuraje abo twari kumwe bugarama nababwiye ingene radio televiziyo nationale ubu isigaye ari ishuri ryanje ngenda nkicara imbere yayo ndi kwiga cyane yigishwa narimye ibitoki bimwe bishasha ndahomba gushikaho ndabirandura kuko nasanze ku mwaka ntegereza gusubira kurundamo imbegete zitatu z'amase gushika mvuga nti ibi bintu ntabanje korora ndondera amase ntabizokunda cya ndabirandura ntamaza korora aho hantu nyine banacenorore nzambona umutamara aho mu kirundo yitwanise ariko aratwigisha kuri kiya gitoki cyavuga bwa bwenge bwanjye nabushyitse aba engineer agronome bari muri burya bushikangaje ubuhinzi n'ubworozi n'umuyoro birya bitoki babihinguriye muri izabu ntibigera bajya roshereshe ingene birimwa uwo mugabo afise amashuri ndwi atarenga niwe yanyigishije neza iyo reka gitoki kirima kuri televiziyo ndakiraba nuko bwa bundi niho nahombe kumbe uri bakiya kinogo ugacusubira ugashiramo amase n'ivu kigasubira kikuzura ugacugira kana ugatoye kuko bijya bitoki igitekere imaze kuja hejuru niho chama kinini sinzi ko murabibona itekere giye hejuru chama kinini mugari kiri hari yabukuzimu wapi none ivyo abagoronome bari bari hehe kugira ngo so bari kuri twigisha none umviriza uwiga mu ofisi amashuri twerega twagize inama n'abagoronome turi kumwe ndamubaza ndibaye ofisi amashuri aga ofisi ndwe nehe mwebwe namwe mwaraminuje mwize kuba abafonctionnaire mwigeze kuba ntimwize kuba abakozi ubu rero duhinduke twese tube abakozi tugwize umwimbo nk'abagoronome bose dufise bokora mu burimyi n'ubworozi bya biheze inzabo twaca tuzibikira urwaruka ruzoza mu myaka 50 tukabanza tukarya uburimyi gusa erega ariko bimerano bajya bavuga ngo iterambere rirama rirama kandi ridakumira no kuvuga yuko ni iterambere rizokwamaho n'ubundi n'umwuzukuru uzazoryako nibyo tuba turiko turagira rero umwe wese murumva ingene radio televiziyo yamunyeretse hariho akandi kaganiriro bashyirako nzeye ngo ndumudeje muri akabona ngo ndumudeje kaza kandi ni sawa kajya karigisha nako ngo ndumudeje rero murashobora kwigisha ikarusi nasanze ku mitumba habaye mu myaba ngaje ndaze kwigiye kimwe yewe tene belije nayo hamagaye mu giheta nsanze ahantu mitumba yose yabaye myaba yari mitumba ninone nkibi muri abibona kugira mwereke abandi bose babimenye kugira ntibasore gupfisha ubusa imitumba mu ruyigi hariya munyabitsinda amazi ntava hariya hejuru mu nyarubingo ava hariya hejuru mu ruyigi agaca yicira mu bitoki ntuze yigira abatayavomeje kandi bishoboka nka kirya kintu ikarusi nacevuga vyerekane hanyuma rero cadusanga abandi bariko bararira bo amazi yarase kuduga kuko amazi sigito yarase kuduga Mwebwe none ni gute ngwe gatwebwe ngo byarase uko twa turonka amazi ngaho gacimbiri wacu. Cyane fata ingingo ariko no mushikiranganje none n'ubworozi tuti none ngaho nta muti twabatore. Tusanga umuti nuko twabagirira kabaraje. Twavuye ibuye rya mbere narishyizeho cyo kugira baraje. Iyo baraje yacivomera ihektare 50. Iyo niyo leta nkozi. Ni ukuvuga leta iciye ibagirira ikindi kintu gica gituma umwimbu ucuduka. Umukozi wa leta atagenda akora bene gihugu arabe ko banezererewe n'ibyo ariko arakora siwe umukozi wa leta ategereza kugenda kuraba